Shinda milioni 100 kila siku. Tuma neno J kwenda 15544. Vodacom. Kazi ni kwako.
Huyo manzi mcheki yuko feshi. Huyo manzi mcheki yuko taiti. Zangu fifth climb ndo kaze tati. Lipe bit mini mwimbi ya binti. Nade 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 nade.
Number ya kwa uwezi not vijabo.
Huyo manzi mcheki yuko feshi.